Only live my life to please the Lord. I am working for a robe and a star on my throne.
I'm working, he's me working.
I only live my life to please the Lord. If I'm not living for Christ, then I cannot be happy. I only live my life to please the Lord. I am working for a robe and a star on my crown.
I'm working, holy God, I'm working.
I only live to be like to please the Lord.
Holy is the Lord.
Holy is the Lord.
Holy is the Lord. dice el italán, la cara al mar. Ay, che. Said it over Kuwait, and the angels sign it. Do you remember Christ's holy mountain? Holy mountain, I. Holy mountain, I. Said it over Kuwait, and the angels sign it. Do you remember Christ's holy mountain? Holy mountain, I. Holy mountain high, holy mountain high, holy mountain high, holy mountain high, holy mountain
say.
free. Jesus, we set you free.
Free
from your trials. Free from your pain. Jesus, I'm gonna set you free. Whoa, you set me free. Free from the enemy. Of your walker.
Blinded
people. Jesus, we set me free. Jesus, we set me free. Jesus, we set me free. He said, the air is yours. The air is yours. Now we leave. Rock your body. There is rain
for
oh, the
weaving.
There is rain for the weaving. Me say there is rain
for
the
weaving.
Hi, hi, hi. If you know what you missed, yeah, just wear something in the ear. Just wear it. Say, can they dance?
R.I.P.
Sleep on me, friend.
R.I.P.
get something and we get something and we get something and we take out your rock and we take out your rock and we take out your rock and we and we say tidal wave, tidal wave, we tidal wave, tidal wave, tidal wave. But you know it's an apartment paper and jump on the rock. We have them. You never go and hold your man from your man. Say thank you, Jesus. You never be in a man a bad man. Say thank you, Jesus. Hey, le 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 le